So how do you feel to finally have a home that you can call your own?
Hey. Sasingayitshenje ukuthi neso kena sibe nomuzi and sasitshela ukuthi kufanele uzoresign emsebenzini uzokwazi ukwakha. So nje esayihomulone eyisize kakhulu.
Kwaze kuphule kulaba impumelelo.